Build your skills this Māori Language Week. Got kia kaha sorted? Build on haere tonu. Kia kaha haere tonu. Keep going. Kia kaha haere tonu. Kei tō taha mō te ruanga.